Ejiri Mara Onye Mbunye, Ejiri Mara Onye Mbunye, Ejiri Mara Onye Nwachineke, Ejiri Mara Onye Mbunye, Ejiri Mara Onye Mbunye, Ejiri Mara Onye Mbunye, Ejiri Mara Onye Nwachineke, Ejiri Mara Onye Mbunye, Ewo. Ejiri Mara Onye Mbunye, 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 Otu aka de rumba, one of one DC, of the age of Maraya. O men became Guru Dibiankoa, Okayome, O Joku Edia Jachime, of the age of Maraya. O Maratito could be no chim Gaga no mu, O Lori and Lori and Lori. Hajim Yamano, Makano Buchuku. Odiga bambi bambi unyoma Iye jimara o Jesus okpara na me Otu akane rumba na obi ye jimara Hane mano yemo imadu mere mandu Onde ebeche odu mono nimolu Koyu kwe na mame woke mon en kokaja Iye jimara o Akayome Omeno yisi honzo Obi ye jimara ya Bring it down Hacharo mara yomara Eno Obi ikwon si nobodo ke jimara ge Obi inupisi ke jimara ge Obi chanjan zuzu keji maragi Obi jokita kwangwego keji maragi Abara na kucha jura joko derege ma Iyeji maragi Oya kiga na tugwaya Ejiri mara yebonye mwane mejiri maro yebonye Iye bunu neloa obi yeji maraya Mejiru wae Mejuru wa wandebu Ajula mowa iwo Ajula mowa e Ajula mowa be Ajula mowa wandebu Ajula mowa Ajula mowa e Ajula mowa wo 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 Ajula mowa ye ye Ajula mowa wandebu Ajula Ejiri mara yebu ye Ejiri mara yebu ye Ejiri mara nye wachineke, ejiri mara nye Ewo, ejiri mara nye monye Ejiri mara nye monye Ejiri mara nye wachineke, ejiri mara nye Bring it up! Iba ani moya, gembu okom Ibi ane titu zojuba, onye nebu Iba ani mokoya, gembu okom Ibi ane titu zojuba Obonye nebu obi ahoho chukwu kpọrọ ya si abakola nuku cha jurajo adirege ma obi ahoho chukwu kpọrọ ya si obi ahoho nwane m nde mmozi na aso ya nso obi ahoho nwane nkeme obi ahoho obi ye chọrọ njọ Ichori zaba, biko zaraba Ichori zankoro, biko zarakoro Obi ya joro jona madu naza apakoro Ejiri mara onye mbunye mwane Ejiri mara onye mbunye mwane Ejiri mara onye mbunye mwane Chime, 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 chime Ejiri mara
Ejiri mara onye mbunye mwane Ejiri mara onye mbunye mwane